kan I mig til at korrigere til mig nu. Til nu over til Carl, Carl, Carl over til til her I Mauriora. Okay, whānau. I can hear a lot of you having a kōrero. Ka pai. Right now, Fire, you should be realizing this is a bit of a setup. I wrote down a couple of things. Tēnā koe e te Fire, Mereana. E te tangata o te Aotea. E te uri o Turi. Anō, e te pau o te reo. E te hoa o tātou karati nei. Ngā mihi kia koe mō tō tautoko me hāpai o ngā kaupapa Māori me ngā tauira, hoha, hautotu, me koe. Ki ai taku kōrero o te timatanga o tō mahi nei, kia kaha koe, he mōhi o te kōrero. Te mahi nei, te mahi o Tini Ringawera. E te whaia, kia pōrero haere, ki tō ara, mō te tautoko te mahi o Ihi Koraiti, Karawe, E te whaia, kia rere nā ki mātou aroha. Go with our love.